sallallahu alaihi wasallam
annabi sayyidul wara
muhammadu
annabi
annabi
annabi annabi ka wuce kuwa
ka wuce
ka wuce
ka wuce kuwa
annabi muhammadu
allahumma salli ala sayyidina muhammadu wa ala ali muhammadu wa sallim
annabi ka wuce kuwa manzala
to manza
Nabi